Ko nabonye ibintu bya Kazoza Farms nashaka kuba dica mbere with designer azoba ajejwe iki muri yo Kazoza Farms.
Je nibaza ko magari mu hanini nako ndabivuga no hanje so magari hanini ku bintu bya Kazoza Farms the partnership Jenzo and promoting company yao mu bintu ngisata cha video ibindi navyo bindaba Jenzo promoting ngisata cha video mananje bame video izo ni foza ku mwaka ya kujya babikoze.
Uwizi designer tukwa tumenye humu star asanzwe aririmba indirimbo zitandukanye ubunye tukwa zwa tumubona mukindi gisata zwa wakora na kibazo bizo gutera na angora nuzohura na abzo uri kurabyumvi ndabara mugije cyane abakunzi ba Yakin TV imbere ya kamera muri kumwe na Novela inyuma ya kamera naho muri kumwe na DJ Yakini umuproducer asanzwe abikora neza hama nkuko twama tubategura ibyiza gusa uno musiko bazana umustari umusanzwe mukunda cyane mwese muzi kugira rya Wiz designer umustari mwese mukunda mukuri ndirimbo ziwe ndabara mugije cyane
ndakora mukije ndashima
eh murakomeye
yeah meze bien.
No musi bon twaje mu birori byo wanyu nabonye yuko nabonye ibintu bya Kazoza Farms nashaka kuba dica mbere with designer azoba ajejwe iki muri yo Kazoza Farms.
Je nibaza ko magari mu hanini nako ndabivuga no hanje so magari hanini ku bintu bya Kazoza Farms the partnership Jenzo and promoting company yao mu bintu ngisata cha video ibindi navyo bindaba Jenzo promoting ngisata cha video mananje bame video izo ni foza ku mwaka ya kujya babikoze.
Uwizi designer tukwa tumenye humu star asanzwe aririmba indirimbo zitandukanye ubunye tukwa zwa tumubona mukindi gisata zwa wakora na kibazo bizo gutera na angora nuzohura na abzo uri kurabyumvi
ya na kibazo na kime kunda chari muria numbiro yu hanje muziki umva ndi muri mwa muziki enye je sinahagaze yagi yango kubera ibintu bya ma ji biki no je na jaje kubera ibintu bya iyi company ya brand yo kuba brand ambassador wa promoting inuze ya Kazoza Farms sinzi kuba basiguri yaje wabwiye ko ariyo Kazoza Farms n'ibindi production zindi ziri pembeni ako je na je ku bintu bya video nico gituma ubona ko na me go tukorana na yo.
Kushingano wahawo gukora ni kihe kintu upanga gukora muri yo Kazoza Farms baguhaye ube nka brand ambassador wayo
uruki
ikintu upanga gukora guhindura canke gukora nko mu misi za iri imbere
je ni kubateza imbere kuko urumva ni kampuni shasha ishaka muramaze kugira izina naje ndafite izina nashaka konda branding yo logo yabo yo company yabo bayimenye mu bisata vya video ama nanje wambigiye nyifuzo
nk'abafanzi bawe ni kihe kintu uba uri kurabategurira gishasha
je ni basubwira yuko mfite ikintu nduka ndategura gishasha kado yiwabo mu minsi iri imbere itari mike nzokiba.
Okay, abakunzi ba Yakin TV ndabashimiye cyane ndabibutsa kugira subscribe, share, like na comment ku biganiro twa matubashikiriza. Ciao ciao ndabakunda cyane ni Novela bizumwe.